Let us to read the book of John, chapter number 10.
Amen.
We'll read from verse number 1 up to number 14.
Amen.
Yacela sifunde incwadi kaJohane sahluko seshumi zofunda ilimi lokuqala kuye endimeni yeshumi nanye. Siyacela thabo mkhulu. Sikhonze baba.
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo. Lowo uyisela nomqambi, kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo. Nezimvu ziyalizwa izwi lakhe, ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. Nxa esezikhiphile izimvu zimlandele, ngokuba zilazi izwi lakhe, kepha umkhobazi azisoze zamlandela. Kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi. UJesu washo lomfanekiso kubo, kepha bona abezwisanga ukuba kuyini lokhu akukhuluma kubo. Ngakho-ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami angamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane indlela. Isela alizi ngomqathuzo, isela alizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kukhiphime. Ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okholelwayo ngenesiyo kumalusi. Izimvu zinesizo ezakhe, ebona impisi iza ushiya izimvu abaleke impisi. Ushiya izimvu abaleke impisi izimpozumele izinhlakaze ngokuba engokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi.
Asibonga. Sicela sigebise amakhanda sonke bese ngiyathandaza. Baba wethu ongcwele, yise uNkosi yethu uJesu Kristu. Ebusuku uNkulunkulu wethu ongcwele sesikhona ukuzodla ifa lakho. Asinakho uNkulunkulu wethu obuya ngokwethu, kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele sizokhuluma izwi lakhe linamandla. Izwi lakho uNkulunkulu wethu siyakholwa ukuba lona lilungele ukufundisa ukusolo liyalo ukuqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe ekulungeni. Izwi lakho kuphela uNkulunkulu wethu ongcwele elikwazi ukusika nhlangothi zombili. Izwi lakho kuphela uNkulunkulu wethu ongcwele elidabula amalanga omlilo. Izwi lakho kuphela elikwazi ukuphunzisa iy'mbabane isikhathi singakafiki. Yizwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele elihluba amahlathi sekhabeshi. Lona liphula imithi emihle kakhulu nenamandla imsedari endaweni yaseLibanoni. Ngalo uNkulunkulu wethu ongcweleke siyathandaza ukuba ikhazimulise iNkosi yethu uJesu ngalo. Aphakanyise uNkulunkulu ngey'khathi zonke ngezwi lakho. Siphulekela uNkulunkulu wethu ongcwele njengoba sihlanganela ukuthi ukuphuma kwethu la siphume siyoluaplaya ngoba yikho lokho okufunayo empilweni yethu. Siyakholwa uNkosi yizwi lakho linamandla liphefumulelo lenu liphilile lona lokho. Amen.
Siyabingelela bazalwane President ukuthiela ngaphandle nje President Siphephelo Mhloba. Ngibingelele Secretary General Samuel Mkhambi. Ngibingelele uthenjara uMaso Mkhombi. Ngibingelele uyakhona isisekelo sokuntu. Ngibingelele Municipal Officer Jabulo Nzimande. Ngibingelele no-head of place uAphelele Msisi. Alibonge igama leNkosi bese ngibingelela nonke bazalwane. Amen. Ngaleyo kusho isikhathi ngicela ukuthi ngibeke ngihlalo gabeni lwale ndaba ebesikade siyifunda isahluko seshumi. Kuthe ma befuna uWilliam lapha isihluko sithi umalusi omuhle. Awu amen. Kule ndaba-ke la bazalwane ngifisa qala kuyo manje ngizongena kule ndaba. Ngingathi nje kufana njengesinaro noma kungeke ngisho ukuthi isinaro ese bathi ngingakusho ukuthi ngeke iyenzeka le izobiyandulela umyalezo namhlanje. Kuke kwathi sihamba nabafowethu siya eThekwini sibefesi sibeledelayirobothini efrijini siya eThekwini eteksini kwenzeke kube khona into engenayo nje lasekumakhasasinayo bazalwane iyaiseleasiyoshumayela ngeyikaezekue. So uthe sisahlezi emuntwini udrayiva futhi lapho udrayiva bakhuleke kakhulu abakhulumane udrayiva-ke afake inkulumo nje kube mnandi kanti ukhonke umuntu uyayengethi kwenkulumo kadrayiva akekho into okukhulumezayo. So udrayiva-ke bahambe ekhulumo kakhulumama nje owayehlezi kwisithi esemva kwadrayiva ihlezi kengapho ngosokudla. Angiyazi ke le nto ukuthi yabe sivela ngani or udrayiva usebenzisela ngokunje kunikela amafanele kukhona futhi bazalana ninikeleni ngabona kodrayiva kanjalo bethi-ke umnikele okuyena imali ofanele kukhona for-transport. Now-ke into eyenzakalayo-ke lapho ngiyithanda ukuthi umama lo useyakhala ukuthi hey driver sesanikela kakhulu. Lo mama lo uyabona ukuthi uyasha ngaphakathi inkulumo yayisiphakathi nasengeyikafuni. Uyasha lo mama ukuthi hey sesanikela kakhulu sinikela abefundisi abefundisi bebe ne-bright pack efrijini labo thina sisale sihlamulele ingane zethu. Uthi sesakhipha bonke sikhiphela befundisi kuthiwa khipha lokho okugcine onako kodwa thina sisale sihlambile. Uyambona ukuthi lomama into ayishoyo uyisho nje sakudala kodwa ukhuluma from ukufakazi adlule khona ukuthi akukhe ngakhiphanga ngikhiphe bonke abefundisi behla kahle thina sasala sihlambile. Wayigcizelela le ndawo ukuthi abefundisi bebehla kamnandi bona besale belambile. Kunento engidabukisa kakhulu kule ndaba uma esekhubeni usethi siyakwazi ukudlala befundisi. Mina ngangisindisile manje sengihlabela idlozi. Kungcono idlozi ngithi uma ngihlabela manje ngiye emsamo liphendule manje. Unlike ukuthi ma nginikela nginikela into engayibona ukuthi liyapha abefundisi besale bephila kamnandi nasisale sisafari nje. Eyi, yangiyidlalela ukuthi awu, nomama ushiye insindiso. Wavele wayimela la obheka khona. bathi mangihlaziya sikhophana nabafowethu ukuthi yini ukuthi isimo esenzelwe umama zakulile madlozini asiye insindiso lokho kungabangelwa ukuthi lo mama ubekade ngumlandeli wasesonweni ukuthi lo mama ubekade elandela inqubo yasesonweni manje ke umfundisi lo amlandelayo uma esenza imali yakhe uyibona exhaphazela lesiwaye lo mama eseze ishiya lento ukuthi ayiphile lensindisi into ephila iyona ukuthi ngohlabeni idlozi wakhetha uhlubuka ekukholweni washiya esontweni washiya phansi labakhona ngenxa yomuntu oyedwa ukuthi udla imali yakhe lo mama lo engifundile ngayo ukuthi in the most cases emabandleni njengoba egcwele kangaka kuyenzeka ukuthi sithi sikhona sonke sizokhonza uNkulunkulu kodwa ukhona beze ngenxa kaJesu bese kuba khona beze ngenxa kamfundisi nani ngenxa yesonto ifisa ukuthi ke ngunikeze nasiqiniseke lokhu nje kukudlalela ukuthi akuhlukane nokulandela isonto kodwa engqondeni yakho akube nokuba umlandeli kaJesu Kristu uyabona ukuthi indima edlalwe umfundisi indima isimholela lo wesifazane washiya ukholo waze wayokwenzekani wabuyela endlini zomnyama okusho ukuthi i-behavior yama-leaders ethu ne-behavior yabafundisi bethu bangabeka kanjani akufanele sidirection ekuboneni akufanele imendeleni yethu yokubona uKristu kunamazwi-ke la aphinde uphostoli Paul engiwathandayo uthi uphostoli Paul uyeye uphostoli washo la mazwi uthi ngilandeleni mina uphostoli Paul njengalokhu mina lingisani mina njengalokhu mina ngilingisa uKristu uphostoli Paul igunya elenza ukuthi azathi alingiswe yena it is because yena ulingisa uKristu okusho ukuthi ngenzeka ukuthi ulingise uphostoli Paul ngabe usulungisa uKristu nawu ke lithi iBhayibheli uma ngabe khuluma uphostoli Paul kanjalo ngiyayithanda lento ukuthi uphostoli Paul akabafunzi ubuyena kodwa yena into abafunzayo ngobafunda uKristu lize lithi iBhayibheli uKristu aze abunjwe ey'nhliziyweni zenu imishini yabefundisi nabashumayeli okufanele bayenze ukufunga uKristu ey'nhliziyweni zabazalwane kungabi ngaphi ukuthi umuntu uyifaka yena enhliziyweni yomzalwane kangangokuthi ma ngabe mina sengithinte umfundisi kaMzizi kuqala ukuthi sengithinte uJesu Kristu ngathi nayizo bengihlola ma ngithinte umfundisi kaMzizi sengithinta uJesu ngani because enhliziyweni kaMzizi uhlezi umfundisi because enhliziyweni kaMzizi uhlezi ibala imitate uKristu njengebala don't be the followers of men now ke sasifunda khona-ke sengene endabeni yami-ke manje sifunda iBhayibheli ikhuluma ngokuthi umalusi omuhle incwadi kaJohane le uJesu eyikhulumela yena mathupha ekhuluma ney'xuku noma ekhuluma nabafundi bakhe la kule ncwadi esifundayo about umalusi omuhle sithole ukuthi uJesu uyayichaza futhi uyayiphuva ukuthi ungumalusi omuhle kanjani if sifunda njengokwathi silalela from verse number 1 to verse number 14 siyawathola ama-facts ashoyo ukuthi uJesu ungumalusi omuhle siphinde futhi uma sifunda kuyo le ncwadi sithole uJesu ukhuluma ngezimvu alibonge igama lenkosi uma ekhuluma ngezimvu aphinde azokhuluma ngobudlelwane phakathi kwezimvu nomalusi ukhulume ngaye njengomalusi wayesekhuluma
ngezimvo zakhe kanjalo nobudlelwane bakhe nezimvo zakhe. Alibonge igama leNkosi. Wayesekhuluma ngezinto ezithikameza ubudlelwano obuhle phakathi kwezimvu kanjalo nomalusi. Ngifuna sikhulume ngomalusi omuhle namhlanje. Now belithi iBhayibheli uma ngabe nje sekhuluma la uthi mina ngumalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezinto. Okokuqala ukuhle ngomalusi lokho usethi-ke akekho ongena ngaphandle kwami, okusho ukuthi alikho elinye isango lokungena emhlambini wezigwe kaKristu ngaphandle kokuthi ungene ngomalusi. Uthi-ke yena mina ngiyisango lezimvu, uma lowo engena ngami uyakungena kumasindiso bese ephuma efumana indlela. Athi uma ngabe seqhubeka eseyezansi athi mina ngingumalusi omuhle, athi isela lizibungekweba nokubumbisa nokucela, abesethi mina ngize babe nokuphila babe nakuphiphila. Athi uma ngabe seyiphaza futhi athi umalusi okhokhelweyo into ayenzayo ukuthi uma kuqhamuka ipisi uyabaleka umalusi ashiye izimvu zinjalo. Manje umalusi ebaleka izimvu zisala zibasikathaa, ipisi isala idalela endlwini ekushiwe umalusi. Usethi uJesu noma mina fani nalowo malusi ukuthi uma ngabe uqhamuka ipisi bese ngidalela ngiyishiye kanjalo izimvu. Usethi-ke mina okwami ukuthi noma ngabe iyafika impisi mina ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu zami. Uthi-ke mangabe futhi eqhubeka athi lezi zimvu zami ngiyayikhipha ngihambe nazo ngihambe phambi kwazo zona zihambe emva kwami. Uma zihambe emva kwami ziyaliswa izwi lami. Ukuhamba kwezimvu ayihambi zibheke emaceleni kodwa zihamba ibheke umalusi. Zona ziyaliswa izwi lamelo uswazi. Abesethi-ke nasi statement sokugcina ivesi lokugcina verse number 14 athi izimvu zami ngiyazazi nazo ziyangazi. Akugcinanga mina ukuthi ngizazi izimvu kodwa siyazana mina nezimvu. Ukuwazana kwethu noJesu ake ngispecifye lokhu ngokukakisa. Sithema sikhuluma ngomalusi omuhle sikhuluma ngoJesu. Uma ke sikhuluma ngezimvu sikhuluma ngomntwana kaNkulunkulu osindisiweyo. Sikhuluma about a disciple of Jesus Christ. Uma sikhuluma about the flock sikhuluma ngomhlaba kaNkulunkulu awukhethileyo abantwana bakaNkulunkulu. Manje ukuze ube yimvu yakhe ungena ngesango elinguJesu. Lo ungena ngaye ufumana insindiso bese ngena afumana indlela. Usithi-ke uverse number 14 ezami izimvu ziyangazi nami ngiyazazi njengomalusi. Lokhu kwazi akhuluma ngakho la uJesu akhulume ngomazi, akhulume ngokwazi kangangokuthi mina ngazi ushoba noshoba wazi mina. Ukwazi akhuluma ngakho uJesu la ukhuluma ngokwazi okufumaniseka encwadini kaGenesis. Uma ngabe lithi iBhayibheli u-Adamu wamazi umkakhe, kusho ukuthi kwakusuka a certain portion u-Adamu yayengena umkakhe u-Eve. Kwabakhona uthathi kwabakhona ukushintshana kwezinto. Anibonge igama leNkosi. U-Adamu ngesikhathi azi umkakhe, iBhayibheli yamtatisa ukuthi ukumazi kwakhe kwaba ukuthi uba ne-intimate relationship nomkakhe. Manje-ke uma iBhayibheli lithi ngiyazazi izimvu zami nazo izimvu zami ziyangazi, likhuluma about an intimate relationship. Likhuluma about an intimate relationship. In most cases, iBhayibheli njengoba nje likhuluma la kuvela indaba yempisi If you can read one Galatians chapter number 7, verse number 15, one more. Little by baby, just found a little man up, which is by another food is by man. Abes are in even better, is Kumba saved, what a baby is in peace. Yellow corner, show a mask of bears, but all a baby in his eve. When they outward appearance, God, you are even so that they are the little one, a mice in peace in a palat. Nambalela bona arabe hamba nathi tinanze ngomhlabi kaNkulunkulu. Kodwa iqiniso lithi naphakathi kubona kukhona ukumpisi. Manje into esenza sehluke kubo ukuthi thina siyalazi izwi lakhe nokuthi thina siyamazi lo esimlandelayo futhi nawe uyasazi. Ukwazi izwi lakhe kwenza ukuthi masihamba ngoba lithi iBhayibheli ezakhe ziyamlandela. Uma ngabe ethi sithatha uleft manje sithatha uleft ngoba siyalazi izwi lakhe. Akekho ngama students kaJesu ahlele i-authority yokukhuluma nezimvu zikaJesu. Abafumazana azilizwa izwi lakhe. Akubonge igama leNkosi. Nawe into engisukuyiveza la about umalusi omuhle ukuthi sesifonile nowadays noma kwi-generation esiphila kuyona ukuthi umhlambi kaNkulunkulu udukisiwe. Umhlambi kaNkulunkulu udukisiwe. One of the people abadukisa umhlambi kaNkulunkulu abantu esikunye nabo abambethe isikhumba sethu. Kanti their intention is not to follow Christ. But their intention would be
many people are deceived.
ulwazi ofukulandela abayiziphisi bengalandeli uKristu. Now we are not the Sunda, I could not want to manage your own. Which yellow yellow pit and what? Yes, I see. Is the Musat is your Sunday? What is more than the Tanda? I am for it. What you are talking about 23. Now, when you buy the apple, what's your offer? Oh, Manus. Oh, the Tanda is number 4. Usethi kulapho verse number 4 noma mhlawumbe sithi sethuthi lokufa angiyikwesabi okubi ngoba yena unami. Niyezwa mhlawumbe noma mhlawumbe sithi sethuthi lokufa angiyikwesaba okunjani okubi ngoba yena unami. Noma ngabe yiluphi uhlobo lwesigodi sokufundula kusona ngaphandle kwamalusi omuJesu Kristu uyophelela lokho. Kodwa abantu kuyiphesile nabantu abazokwazi ukuhamba bekhululekile bevikelekile abantu abahamba nomalusi. Usethile lapho engithandayo kwenake uthi intonga yakho nodondolo lwakho kuyalududuza. Awu usiyami intonga yakho nodondolo lwakho kuyalududuza. Your rod and your staff come out. And then I'll move the second of the booty. In town, I'm not to face a key. And I was in here, in town, I'm not going to know that to do. In town, I'm not going to know Zindu was around. Just an ordinary stick. Now then, who is this? I'm not uDavide njengoba ekhuluma ngomalusi omuhle this because we were to let the new power malusi. We understand that indaba yokuba umalusi ngesikhathi ke sakudala ke abelusi into bebenza bephathele izinduku ey'bili bebephatha the rod and staff intonga nodondolo. Now the intonga idumbu umelusi ebekade isebenzisela ukushaya okuza kusendlini. Intonga yidumbu ebekade isebenzisa umelusi ukuvuthuza konke ebekade kusondela ngasendlini. Bese kuthi udondolo kube yinto umelusi acommunicate ngayo kanye nezimvu. Ubethi uma ngabe sishaya phansi kanye noma esishaya kabi kube ukuthi izimvu ziya-understand ukuthi kuthiwa senzenjani manje. So uma ngabe shaya phansi kabili noma kathathu bekuwu-communication phakathi komalusi nezimvu. Bese kuthi udondolo uphindele udlala indima yokuthi uma sekukhona imvu ehambela ngaphandle umalusi ayibambe lo dondolo because udondolo uphephile kanje.
Amen.
Noma ngabe esigodini sethu sokufa angiyikwesabi okubi ngoba ngiyazi ukuthi wena unami. Uyabona ey'ntweni zonke takababa ngingafikeli namhlanje ukuthi ngaphandle kwamalusi okuJesu Kristu you cannot survive esigodini sethuthi lokufa odlula kusona. Ake ngikutshele ukuthi yini isigodini sethuthi lokufa odlula kulona kodwa iqiniso lethi uyedlula kuwe futhi usazodlula kuwe. Manje-ke into eyenzakala ukuthi esigodini sethuthi lokufa kukhona amabhere nengonyana kukhona nebhizi nakho konke okuhamishayo. Manje imvu ngoba ikwazi ukuyiphephela ihabithele umalusi. Nokuthi iBhayibheli esami izimvu ziyangazi ziyalisho futhi nezwi lami uma izimvu zihamba zilandele umalusi ngisho sigodini sethuthi lokufa usethi angikwesaba okubi ngoba yena unawo. Part number one. Part number two uthi-ke uDavide intonga yakho nodondolo lwakho kuyalududuza. Kusho ukuthi noma sehambe esikhathini sethu zonke kungazi ukuthi asizawubona umalusi wakho kodwa asizawuzisalise udondolo lushaya phansi. Kusho ukuthi wena umalusi wakho usekhona kanye nawe noma mabe sekukhona izinto ubona ngazi ukuthi umalusi angekho endleleni yabo izinto sezikunyama fine udlule esigodini sethu zonke as long as wena usalise udondolo lushaya phansi. fine. Was what man saw petty dog? Go only bearing when you are and the priest who choose a shy parts. Go also the letter to the woman who choose a shy parts. Get all my up. No man is in the same kind of pamuk about the walk of the road. It all my up, not on the radical to do. You're not the way I should have been. No mas hambe sikhuthe uzlovu asikwesaba ngoba yinathi uhlala nathi ngeziphathi zonke empilweni yakho kufanele ukuqikelela ukulalela intombi udondo lukaNkulunkulu udondo lo-telecommunication ngamanye amazwi luyizwi kaNkulunkulu as much as eshaya phansi ucommunicate lezi ntoma nodondo lakuya Sengibhala nje ngoba kunendaba engithandayo that is found in Matthew chapter number 10. Uverse number 16 wahola. Uthi Jesu uma ngabe ekhuluma nabafundi bakhe, ngiyanithuma ukuba nihambe ninjengezimvu niye phakathi kweyimpisi. Hambani phethe nazo izinto ezimbi. Hambani nihlakaniphile njengezinyoka. Niyimilele njengamajuda. Uthi Jesu uyathuma njengezimvu phakathi kwabazalwane kweyimpisi. Impisi iyisitha nemvu. Kodwa uJesu uzwakala ethi ayihambe iye phakathi kwezimpisi. Into engenamandla nento engakwazi ukuyiwela uzwakala uJesu ethi hambe uye imvunjana uye phakathi kweyimpisi uye phakathi kwabantu abayingozi uye phakathi kwabantu abangakubavumela bese bayakudla amaqede ngawoba awusukwazi ukuyiwela wena because ingangumanusi omuhle nisebenzi. Uthi hambani ninjengezimpisi, nizingezimvu phakathi kweyimpisi. Ebesethi ke nawumphako wenu, hlakaniphani njengeenyoka, nibe mnene njengamajuda. Ukuhlakanipha kwenyoka iBhayibheli ukhuluma ngakho, lithathe exactly ukuhlakani labusebenzisa to deceive Eve ukuze kwenzeke i-disobedience ku-Adam. Ukuhlakani inyoka okhuluma ngakho ukuthi asithatha. Ukuhlakani lokho ukuthi wafike inyoka ya DC u-Eve. U-Eve wahamba wayokhulumelana wakho u-Adam. Wafike naye wenzenjani? Wamkhohlisa. Wasekuvalela kuye as obedient, disobedience. Now iBhayibheli uma ngabe lithi-ke hambani ninjengezinyoka. Nihlakaniphe njengezinyoka. In whatever that you do, la any ya kwa, ang enwa asipuni wala pande we wisdom. Now, if I tell you from the wisdom, but the wisdom of God comes down from above. Amen. If wisdom, if one said that you could be wisdom, if you were pande na pimoni, if you said puni wala wisdom, if kamu wa pesu de masuwi. Manje le wisdom, jesa ba shitilela ngayo. Lokuhlakanipha lithi iBhayibheli uqala ukuhlakanipha kungukwesaba uJehova. Lokhu kwesaba kufanele basebenzise behamba bephakathi kweyimpisi. Now the impisi, those are false prophets. Ubuya kwethu phakathi kweyimpisi without wisdom won't survive. Ubuya kwethu phakathi kweyimpisi ngaphandle kwewisdom angeke sikwazi ukuphila nokusurvive. Iyo di lo se the survive hamba le wisdom. Bese lithi iBhayibheli nibe mnene njengamajuba. Ubumnene bejuba buveza i-humbleness. Ukusebenza kwenu lapha noma niphakathi kweyimpisi. Ake nibe mnene ngabantu abaqala kini. Yibani mnene njengamajuba. nihambe phethu uhlala nikhanje ngeyinyoka. Umalusi ezakhe izinto ziyamazi ziyaliswa futhi ngezwi lakho. Cela siphakame sinenya.
Siyapha ngokukholwa siyaliswa isila uyasona yena
Amen.